Sawubona. Uwamkelekile kuNalibali Storytime. Ngingubongani Godide. Namhlanje ngizobe ngixoxa indaba ekuthiwa isidlo sakusihlwa sikampungushe ngesiZulu. Qinisekisa ukuthi uhlala lapho uzungasuki ize iphele indaba ngoba kuningi esizokwenza uzokuthokozela nomndeni wakho. Kuthiwa ngelinye ilanga kwezwakala umsindo omkhulu kulolonke ihlanze njengoba umpungushe avuka ebuthongweni. Niyanibingelela bangani bami abancane, nani bangani bami abakhulu, kubingelela umpungushe kuzo zonke izilwane. Nilithokozele ilanga lanamhlanje, esho ngezwi elinobungane okweqile. Phela umpungushe wayezimisele ukudla esinye sezilwane. Ngalelo langa, nakho-ke esuka eya emfuleni, eculela ngaphakathi, eshaya enye yezingoma ayeyithanda kakhulu, ugijimela emthonjeni lapho izilwane ziphuza amanzi. Waphuza sagcwala isizwe phama. Ngemva kwalokho wathola indawo otshanini lapho khona ayelele ngaphansi komthunzi okwakuphole ngendlela emangazayo. Laseliyoshona ilanga ngesikhathi umpungushe ekugcineni evuka ebuthongweni. Wazelula, wazithintitha. Hayike, sokuyisikhathi sokuthi ngithole ukudla kwakusihlwa, kusho umpungusi. Ngilambe njengempisi. Eso ehleka. Ngakho-ke ngaphandle kokulibala wasuka umpungushe eselibhekise khona lapho kwakugcwele khona izilwane. Waya nango njengoba umpungushe esondela emthonjeni, washo wahewula ngenjabulo, wacishe wabanga umsindo akakholwanga ilokhu ayekubona phambi kwamanzi. Zonke izilwane ngokuhlukana kwazo zazigcwele. Manje kuzodingeka ngenze ngokuhlakanipha, kucabanga umpungushe. Languya elokhu ecabanga, wanyonyoba, wanyonyoba esondela. Emva kwalokho wahuqa ngesisu esondela esingasaphefumuli ngenxa yenjabulo, ngoba phambi kwakhe nje kwakukhona impunzi iphuza amanzi ingakhathazekile. Kuhle impela, esho ngeliphansi umpungushe. Manje senivinjwe nje yileli yalitshe elicijile elisemanzini ukuthi ngifike ekudleni kwami. Njengoba umpungushe egxuma, wavala amehlo, wavula umlomo kakhulu, waluma ngawo wonke amandla. Kodwa ngaleso sikhathi watingelwa inyosi ekhaleni. Hawu! Ehula umpungushe ezwa ubuhlungu. Lwalubuhlungu udosi lwenyosi. Ima ubuhlungu obukhulu yilobu ayebuzwa emphinjeni. Hawu, kwenzekani? Inyosi ayingitinyelanga emphinjeni, kucabanga umpungushe. Umpungushe wabe esebona ukuthi wayemiwe yilitshe elicijile emphinjeni esikhundleni sokubamba impunzi, ugunye itshe. Ngalokho wathi uma ebheka ngale komfula wabona izilwane zihleka into engapheli. Wathi uthi izilwane ziyamhleka zonke. Ho! Usudla amatshe manje wompungushe, kusho unkosi uBhubesi ngezwi elikhulu, efile injabulo. Ufunde kanzime. Zahleka zonke izilwane, umhlaba wanyakaza, umzimba kampungushe wanyakaza kangangokuthi laphuma lijikijeleka itshe emlomeni wakhe. Laphaya emthonjeni izilwane zezwa ukuhewula okusholo phansi, zonke zamomotheka, zamomotheka kwaze kwathula kwathi cwaka. yaphela lapho indaba yami. Okujabulisayo bangani bami eningakwenza emakhaya futhi niphinde nizibuze nokuthi yini eningayifunda kule ndaba. Bhekani, thatha iphepha noma ipeni uthi umuhleli lapha ekhaya, udwebe umpungushe, umdwebe avele amuhle umpungushe. Emva kwalokho noma ungabhala, uma umdala ungabhala, ubhale incwadi. Leyo ncwadi leyo izoya kumpungushe, umbuze ukuthi kwakunjani uma esegwinye itshe, noma ungadweba, noma wenze noma yini ukuzokujabulisa, ukuthi ukwenze nomndeni wakho nikuthokozele nonke. Ngalokho bangani bami, yenzani imisebenzi ejabulisayo nomndeni ukuthi kube mnandi kwaphela phela kwendaba.